podcast yabazalwane, iplatform lapho khona izinceku nezincekukazi zigonyuluka futhi sixoxa ngohambo lwempilo. Kungaba izimo ezibuhlungu abadlule kuzona nezibenze baqina kakhulu okholweni, ubumnandi bempilo yevangeli, isikhuthazo kwabasebasha emshadweni okholweni. Kanti asiqini kalokho kuphela, sibuye sithinte nezinye isihloko, izikulumo ezakhayo kanye nokuningi okuphathelene nempilo. Hlala nathi unethezeke kwipodcast yabazalwane. Ungakhohlwa ukwenza lokho okulandelayo kwichannel yethu. Like, comment, subscribe and share. Lena, iPodcast yabazalwane.
Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much for tuning in. We appreciate your time, and I'm your host, Taban ST Dlamini. This is another beautiful Tuesday. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Le iPodcast yabazalwane. If also umzalwane la, right, ungasuki. If umzalwane futhi la, right kakhulu ke wena. So thank you so much for faith to. Namhlanje ke yazi njalo ukubona kuma episode ngingedwa. Namhlanje nginesibindi. Unabantu abangimisa isibindi la. So nje siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Sibali, right?
Sibali ngihlobile man.
Eh siyabonga kakhulu Sibali, awubingelela ababukeli bethu.
Asibingelele mfowethu kubabukeli bepodcast le kaThabani ST. Awu yasebenza Sibali. Ubingelela mina isilwane sakamhlolo isazi saseMpumalanga ushukela wesizwe wanganongozela uma ufaka ngana netilo ohlala dumo ufaka ushukela wesizwe abaningi bafaka ushukela womoba umfana kaske mathambo sipoko jikele shobeni umqondo uyahlaba njenge nalithi ngayiphosa kuwe Sibali njenge sinda
Yes, it's right. Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya igama lami ngolondwe kamasondo ocele umama bey intombe enhle intombe emhlophe qwa ha
Ebese ke sine
abone ningathi
hayi ngiyazi ikwe of ele
abone ningathi konke ufuna uyipower la
ngizwa kahle kodwa ngoba ke sibali ukukhona sekuyathula
sine guest yethu la
yeah
ngimemile lo sisi ngimsukela asincela uze la wathi shona le shona le shona le ngathi yeye Hatsi ngafika lapho lapho uNkulunkulu nomuntu omusha manje. Hayi manje ngasizwa mina. Isebenza kanjani lento yena?
Isebenza kanjani?
Hatsi dadewethu uBoniswa Moto abaningi yazi bamazi ngevoice namhlanje bazongibona ngombona la kwini. Nabona ukuthi bazale ngizenzela into eyright.
Yeah. Hallelujah.
Yazi nje wafethu. So nje ake si welcome in kahle nje.
Hey!
Sanibonani, thank you. What a wonderful warm welcome. Ngiyabonga and hello to uMbukeli as well. Mbukeli your podcast yabazalwane to abazalwane to everyone who's watching. I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ.
Yazi ukuthi ngiqala ukufika uKhozi ngaqala ufika nje nokungena nje studio ngibona istudio so Khozi imhlanga menyiwe lapha.
Ngempela.
So manje ngibona lapha na present. Wonje hlezi nama button amaningi lapha ngamso press into eningi nje. Lo uNkulunkulu nomuntu omusha. Advert corner la.
Advert.
Hey no, hey lezi
nje. Kanti
manje sizoza kanjani?
Ngowathi nani yahlala
nje. Ah, kunasakala si promise beke camera nje kuyimnandi ayinina ngene ifocus ikhulu kakhulu.
Yeah.
But anyway, thank you so much for coming.
Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu. You are so relevant kule show.
Oh, ngiyabonga for his memo and yeah, thank you so much. Njengoba ushilo ukuthi I've hosted you uNkulunkulu nomuntu omusha, so mau extend the invite nje kumina. It wasn't a foreign concept ukuthi I'd love to come and chat to you and the rest of the team.
Wow. Yeah. Also, as the conversation iqhubeka, they'll be asking you some questions nabo. But mina ngicela ukuqala ngale nje, siyivula le conversation yethu. Ubani uBoniswa Moto?
Alright, so uBoniswa intombazane yake emabhaceni.
Okay.
Le emzimkhulu. Ngikhule endaweni yasemakhaya ebizwa ngeBovini, emzimkhulu. Ngakhula khona ngikhuliswa ugogo, uma usaphila. Ngiyangithanda ukubalula lo njalo mangisho ukuthi ngikhuliswa ugogo ukuthi kodwa uma wami usaphila. Yiloso simo nje ukuthi uthole ukuthi uma kumele ahambe ayobheka amatorho yabo ukuze akwazi ukuthi unprovidele. So ngakhula ngakhuliswa ugogo, ngakhulela enkonzweni. I'm Roman Catholic. So ngikhulele enkonzweni nje from ngimncane. Kuna ne story ke sokuthi ugogo wathi my ganela emzini la kamoto la ganela khona wa figa washintsha wakhonza inkonzweni yakhona kwakuye inkonzo yasewesele and kuthe ngokuhamba kwesikhathi wabuya washintsha wabuyela enkonzweni yakubo ekhaya kuyiro maromain. And this happened just before I was born. Mm-hmm. So ingane zakhe zonke uye was khulisela ewese kodwa mina ngathi nje ngaphambi ukuthi ngizalwe wabe sebuyele eRomaine, so mina ngazalwa ngakhulela eRomaine. And that's my background, and it's my Catholic faith. I want to highlight this. It's one of the most precious things in my life, because mm-hmm. You know, there's a conversation go TikTok kulezi insuku ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu umbone kuphi, umbone kanjani. I always say mina ukuthi I've seen God through the Catholic Church. Yeah. So yeah, and ngakhula ke ngikhulela enkonzweni and ngaya eVarsity. So ngafunda ekolweni zasemakhaya nje like the normal people. Ngaze ngaqeda grade 12. Ngaphuma grade 12 and ngangingane esheshayo nje ukubamba izinto esikoleni ngomusa kaNkulunkulu. Thank you. So ngaphuma lapho ngabe sengayofunda eUKZN lapho ke ngingenza khona izifundo zomthetho iLLB. So ekufikeni kwami ke eThekwini, so ngisuka emakhaya ngiyafika manje eThekwini ngizokwenza iLLB izifundo zomthetho. And I'm seeing ukuthi yazi there was always something in me AIT ngizoba khona kwi media industry in one way or another. La esikoleni ngifunda i-law kodwa khona kimi into ethi I want to be on TV, I want to be on radio, wow. I want to be on magazines and that sort of thing. And so yeah, ngaqala ke sorry ngenza my research ukuthi what can I do, ngoba ngisethekwini, what can I do. And I remember I always like to tell the story ukuthi I remember when I started that journey, ngathi okay, ngoba ngisethekwini, the biggest radio station in the world, in Africa, is headquartered in Durban, uKhozi FM.
Sure.
So if I start umsakazo, if I start radio, I can go as far as the biggest radio station in Africa.
Sure.
And I did that. I started ngahamba ngayosebenza kwi community radio station ekwakuthi uNanda FM ngiseVarsity at the same time. So okay. I was doing my second year when I started. Banginikeza slot and I went through the interview process and then I got a slot esasim go 3 to 5 XN on Saturdays. And I'll do that. I did that for 2 years until the opportunity with uKhozi came up. And I couldn't believe ukuthi truly like uNkulunkulu will fulfill your dreams, really, because when I started, I wanted to be on uKhozi. Mm-hmm. And that's literally what happened. And it happened so soon, so quickly. 2 years in. So, yeah, that's just really my story. That's who I am. I am, just a lover of big dreams. I am I'm a believer. I'm a believer. Yeah. I'm a believer of things that uNkulunkulu put in our hearts. There's a reason that they are in our hearts, and if si sebenza towards those things and we have faith, we will achieve the success that we want to see in our lives. Yeah. So that's essentially who I am.
Very nice. What a beautiful introduction. Yeah. So I got my you have a question.
LLB uqedile usaphakathi.
Oh yes, I forgot to say that. So I am an admitted attorney of the High Court.
Okay.
So that's how I came to Joburg. The minute I graduated, then and then I did my articles, the whole process. I got admitted last year actually, in September. So ngumeli nje ophelele ugcwele.
How yabona konke ngithola la. Wathi epusha iphupho wabe pusha nesikole.
Yes.
Eish.
Yes. Okay. Very important.
I think into emnandi kakhulu leyo for youth. Angathi ngiyipusha kakhulu.
Wathi epusha iphupho.
Yeah.
Nesikole wabe sipusha.
Yes.
Okay. Kwabe pusheka nje konke.
Yeah.
Futhi wakwenza kahle konke, kwaphumelela nje konke ngoba uphasile uSokhuzi.
Imoto do yasebenza. Yasebenza ngapha nangapha. Sizosebenza kanjani nje manje? Hey Mathew,
siyabathanda sisebenza kanje kanzima kanje lapha ebumelini. Uchaklisha kanjani?
Kuyenzeka. I think iphupho nento oyithandayo and a passion ngelinye igama kubalula. You don't feel like umsebenzi. Mm-hmm. So with me, I think with radio it comes natural to me like that. Yes, I still put in the hours. Ngilalele my shows ngiqinisekise ukuthi ngiyazama zonke indlela ukuthi ngikhule in my craft. Yeah, and improve. Kodwa I don't ever feel like I've got an additional job. I don't. Sometimes in the past weeks nje benge ngibambele uSiyamhlongo kuhlelo lo lwasebusuku busuku obuhle because that show airs for 4 hours from 8 to midnight to 12 midnight. And I'd go do that show gladly and the next morning I'll wake up and go do my 9 to 5. So ngoba nje it's something that makes me happy. It's something that really just fuels something in me.
Yeah.
So kunika sibali uithuba na ubuza umbuzo. Ngifuna ukucheka la play radio. Ikhona ishow ona engqondweni yakho uya kuKhozi. Oh uthi hayi cha yazi mangingenza le show le. Hayi, I feel ukuthi ngobe ngifile ngisendaweni e-right efuna yimina.
So ngoba ngikakayitholi angizusho. Kodwa I will say this in that nje under that breath ukuthi ngisafisa ukwengena eKhozini ngangengicabanga because ngangisemncane ngasikhathi ngangiqala iradio I was 19. So ngangengicabanga ukuthi but uKhozini abekho nje abasakaza abancane banganami yabo ngizongena kanjani kodwa ngangeke ngibone ukuthi bakhona laba benza lezi inhlelo ze education Teen Zone or Stage Your Mind kwakukhona uSiwe ngaleso sikhathi noNomfundo and ngicabanga ukuthi yazini ngizongena ngeTeen Zone nangempela ngangena ngeTeen Zone it's crazy so okwa manje I can't say ukuthi which show but I'm very happy with uNkulunkulu Moto Omusha that's something
and
also that I can
well.
Say
yes
ngiyabonga
yes but you have question mina imbuza iphela pha kimi
yeah
no sibali siyabonga kakhulu kusisi wethu we sijabula nje ke sibali nokuthi namhlo sibeke eduzane kwakhe ngiyacabanga laba abantu abathi ngeke ngibe yilutho ngiyina uyambona kamhlasha sibali ngifuna ukubuza ukuthi there is something that is very interesting engizwa ayibalula ukuthi though in her heart she already had ukuba sokhozini kodwa kukhona la uNkulunkulu amqalise khona ngifuna ukubuza kuyena ukuthi angathi mhlambe kubantu abasha njengoba uNkulunkulu nomuntu omusha nje ngokuba nepassion yento ethize enkulu kodwa uvume uNkulunkulu engakusi direct ngoba uyazi kwesinye isikhathi uNkulunkulu ngibona sengathi uma ngibuka indlela yakhe ngiyibona sengathi God will first give you something smaller nyana to where you wish to be bese akumonitor your moves akumonitor your character akumonitor the way how you do things within that
that's beautiful
so that now bese ke ngifuna ukwazi ukuthi angathini kumuntu omusha othi nginephupho lento ethile kodwa uNkulunkulu kukhona nginike khona akusilo kodwa leli yaphupho lento ethile
yeah no thank you that's beautiful and that question on its own injumayelo so truly I think the verse that comes to mind, there's a lot of scriptural reference that's coming to mind, but I'm having, do not despise the small beginnings. Yeah. Small beginnings, yeah. Do not. Really, that's how everything starts. And if you do well, if you can be trusted with the small things, God will trust you with even bigger things.
Okay.
And for as long as there is some movement in a certain direction, then everything has its time. And yeah, understand ukuthi sometimes ngiyengithi mangibuke emuva manje ngicabanga ukuthi oh kwaba 2 years kuphela ngiyisenanda FM kodwa uma ngaba ngishintsha umqondo ngizibuyisele emuva ngalesa sikhathi it felt like it was long I remember a year and a couple of months in ngase ngifuna ukuthi ngiphume ngiye kwamanye ama radio stations kwama commercial radio stations kanjalo so sometimes uthuma ukuyona into it feels like isikhathi sesiside kanti isikhathi kaNkulunkulu is very different uzothi musuphumile kuyona usuphumile kuloso simo noma kuleyo ndawana encane okuyona ngaso sikhathi usendaweni enkulu it would actually feel like awuzange ulinde lesa sikhathi owasilinda uhlele endaweni encane so it's just a matter of time and it's a matter of having the faith ukuthi the bigger picture ngona uzofika kuyona the bigger thing the bigger blessing is coming for sure guaranteed
Yeah.
That's the guarantee we get in the world, in the word. God swears by himself and says, I will give you.
So how do you plan a show? Let's say this coming Sunday.
Also, ngiyafisa ukuthi uthi kunaba kancane kule ngizoyisho manje. Ufike kule show ukukhona ingcwele ebikade ikhona for isikhathi eside.
Sure.
Yabona?
Yeah.
Abantu baze bazi ukuthi nje lelo uhlelo
olukasibanibani.
Bazobambrenda ngayo.
Ehhe, uyabona? Manje iya kashintsha manje ukudle platini kuthi hayi nangu sisi onezwe elincanyana.
Yeah.
Ufeel ukuthi bakreceive kanjani abantu?
Yeah.
Eish, that's beautiful.
Feel ukuthi bakreceive kanjani abantu? Usixoxele nje nge-call kuthiwa uyashintsha, uza ngapha, i-show yakho yokuqala.
Yeah.
Uma uyikhumbula nje namhlanje, uma ungasithatha nje usibekele ukuthi kwakunjani, wawuzizwa unjani, ne-pressure ke mhlawumbe wazizwa unayo because i-show ebikomunye umuntu sekufanele ungene kulezo icathulo.
Yeah, yeah, yeah. So firstly, ukuthola kwami call. So before I didn't have a show engangunkulunkulu nomuntu omusha or ekwiscale soNkulunkulu nomuntu omusha engangiyenza. Ngangenza iTeen Zone at the time. So I was then told ukuthi okay, you're gonna take over uNkulunkulu nomuntu omusha. So it was a promotion, it was not a change of some sort, it was just a downright promotion. We are now seeing ukuthi uready ungakwazi ukuthi ungene kulezi icathulo. And I want to say ukuthi ke also I did not come directly after the person uhlelo laso lubrandwe ngaye. Kwaba khona a year mangicabanga noma 2 angisakhumbuli where uNomfundo took over.
Yes.
I do think ukuthi there was some sort of buffer between me and that period, your hello, where there was the specific person on the show. So in terms of pressure, I think ngangasa ifili kakhulu because kwase kube khona lesi skathi in between. But also, I think for me, kwakukhona ukuthi I'm not a fraud. Ngiza kuhlela uNkulunkulu nomuntu omusha and I'm not a fraud. Ngiwumuntu omusha kuNkulunkulu. Ngiwumuntu omusha ohamba ngendlela kaNkulunkulu. If you know me, ngiqala kuKhozi baye bazi basho ababe uNiphumeza one of the people engafikela kubona. Babe bathi ngangihleli ngithi mangifika e-station ngibe ngiqoke izikipa zesonto because ever city I was part of student ministry. A heavy on student ministry. So I felt like this is an opportunity that God has given me and I am not taking chances. Angizi ukuzokwenza into engayijwayele, angizi ukuzokwenza into engayiphili. And also mhlambe there was also an element of ukuthi le transition njengoba inkulu kangaka ke in night and day compared to mhlambe i period le ka the other person who was associated with the show. Kwakukhona into ethi, this show, for the longest time, it had catered for charismatic churches youth a lot. And here I was coming in njenge mainline church. So I'm like, I have ama Roma to talk to, ama Wesili to talk to, ama Anglican, ama Sheshi, ama Luthela, and UCCSA, so many of the mainline, Iyoni, and just the mainline voice that I felt ukuthi for a very long time, as a person who used to listen to the show myself, I used to feel like we are not catered for Kangaka. So I thought uKuzakwami is a redirection from uNkulunkulu or some sort of rebranding. So I think those are some of the things that that were in my mind as I was starting the show. I remember the first show. Yes, I was very, very nervous. And I was a bit sick. I was unwell. I remember nje the first song we played. It was Pendula by Sisifikile Mlomo. And I was feeling very ill, but I had to do the show nonetheless. Yeah. And and I had the support of the management as well, because I remember one of the managers at that time sending me a message saying, "You're doing well.
Yeah.
Just own it. This is your time."
So, do you think the people and then received you well?
The reception, I'd like to believe so. I'd like to believe so. For sure, there has been resistance ukuthi abantu babelijwayele
lulwe
yandlela kodwa of late we have seen quite a lot of comments talking to ukuthi the change was necessary ukuthi umuntu omusha wango 1998 owayilalela ubaba u Dr. SD Gumbi noma owayilalela noma umfundisi wakhe khona ngaleso sikhathi enza uhlelo is no longer the same
Domosha man. Sure.
They've got different challenges. They're trying to pursue different things. And also, we're just trying to say, kumuntu omusha, sikubuka holistically, asukhuluma kuwena, and ngendaba yenkonzo kuphela. But we want to talk about umsebenzi. Sifuna ukuthi abantu abasha abakholwayo babonakale emsebenzini, babonakale esikoleni, babonakale kuzo zonke nje inhlaka zempilo ukuthi abantu abasha abakholwayo indlela abahamba ngayo. So those are some of the things that we've done, and I think the reception of those things has been good.
And also I think God worked ngokuthi afake uqale kufaka
umfundo.
Because when you got there usendlalele.
Ngicabanga ukuthi I know it was a bit of a buffer, honestly.
It must have been even harder for her.
I assume, but that is really her story to tell.
So, ngesikhathi ungena, ngesikhathi uzokwenza lo show, where you plan the show for yourself, ngiyangizwa lento ema show
producer.
So, u producer manje uhlelo nulenza nonke noma niqhamuke sethi.
Silwenza sonke because at the start of the month we sort of strategize bheka ukuthi ama themes we stage kuleyo nyanga athini iziphi izinto kumele sizithinte kubalekile ukuthi sizikhave for that month. So we work together, but obviously the producers more on the ground. For example, manga the day scene now on the show, I didn't know until I think engithumelele script ukuthi okay ilabo abantu soba nabo, although ngangazi idea nenhloso sifuna we achieve on the show that day, but I just didn't know the specific individuals esokhuluma nabo. And you know, so the producer then does that. To answer your questions, a question out we buzile eqaleni ukuthi how do I plan uhlelo, the producer takes quite a big part of that in planning for the clock, ukuthi okay izinto zethu zizoma kanje, soqala ngokuthi kubuye kuze ukuthi kanje kanje kulandelane ngalendlela. And then when I get as a presenter, it is your duty to make sure ukuthi the execution is seamless, the execution is what was intended. Loko kade ni discussile vele no producer ukuthi this is inhloso yohlelo namhlanje. So that's how essentially it works.
So nigeza sibali ithuba naye abuze ngibona lapha eradio, one of the sensitive things is cut. So why make me guest ikhuluma kodwa manje ungakwazi ukuyimisa, kodwa manje ubona ukuthi hayi
mina ngiyakutshela ukuthi mase ngivuma kakhulu
bokwazi ukuthi
nice, so STL. okay
sesikhathi sishayile.
Sibala sibonge. I think kumnandi uba sestudio namhlanje. We have back to net ingelo zilethi khona. You know, nakakhuluma nje ngikhumbula into zami zasemaRomeni. Phela nami ngangikhonza emaRomeni
sibala. Manje wasukhonza emaRomeni, nawusukela nini manje? Ngenxa kaboniswa nje sokho.
Sibala. Phela mina ngingasho into ethi bani.
Sibala thanda uba relevant.
Yabo bantu.
Abana sijogeli. Bezivume. Ngifuna ukucheka lathisa ukuthi umuntu omusha ungena emsakazweni usebenza nabantu abasha njengamanje uqhamuka emphakathini usebalazweni umusha usebenza nabantu abasha. What passion have you developed looking at young people, looking at the way they are living, challenges that they are facing? Ngicabanga ukuthi ngikufaka as a preacher to them, because if mostly you are speaking to us as young people, you are like a preacher to us, showing us a certain way. You know, sikhamuka ke thina la khona, the only thing that was of a concern to those who were governing us as young people, indaba yemijolo. Ngifuna ukubuka kuwena ukuthi yiziphi izinto ocabanga ukuthi njengabantu abasha sisele emuva kuzo noma oke wazibona usebenza nathi wabona ukuthi I would wish ukuthi this wing yabantu abasha could have ingadevelopheka inakekele. Ziphi isikhalo ongaba naso ukuthi abantu abasha uyafisa ukuthi ubabone besizeke endaweni ethile?
That's a good one. So ngisuka emphakathini ngisuka endaweni yasemakhaya.
Yeah.
And there's always this thing engiyeke ngicabange ngeke ngikhumbule. Kwakukhona a certain individual in the community who put together a group of young people and wayebenzisa self-defense karate. Girls and boys. And I wasn't a part of that because mina ngangikhula in a very strict home where my grandmother did not want me to leave the yard at all. Yeah. So but I remember that initiative was a good one because wabaqoqa wabahlanganisa and they would after school they would know ukuthi bane discipline ukuthi bayokwenza karate. And this is not only indaba ye discipline ukuthi ababi uvanza after school but also he was teaching them a valuable skill, especially the girls in the world we live in. So I always think ukuthi indaba ye skills development, especially in the zasemakhaya whereby abantu abasha are being given certain skills, it is lacking a great deal. And I really, I do intend to do some work with my community, especially uMzimkhulu, in line with the skills development. And I'm passionate about a girl child, obviously, because I'm a girl as well. So just to impart certain skills, in that to say we're keeping this child busy, but also we are improving their life, her life, because manje sesimnikeza a skill akadenge naso before, but also uqoqekile kukhona discipline, kukhona some sort of a community that this person is a part of, and they are able to live in a structured manner, so to speak, because manje it's so unfortunate ukuthi I feel like mangiya ngasekhaya every kid nozalwe ngemuva kwami like engimaziyo ezalwa eyingane usenengane naye and if usenengane usephumile esikoleni akasafundi akasaqhubeki with that and it just pains me so much ukuthi ke then the cycle of poverty just keeps repeating itself because labantu vele they are in an under developed community. So it's just keeping going like that. So skills development is very close to my heart and I intend to do quite a bit of work in that. But not yet. I haven't done any work yet. But I do try to use my platforms as well. And on uKhozi, I don't only host uKhulunkulu Moto Musha, I also host Youth Giona, which is an SABC education show, which provides a lot of platform to abantu abasha. So those who are doing certain things about their lives and who are doing certain things for their communities, I always like for us to shine light on those people and encourage them and encourage the listeners to also basikiphethe kulawo bantu sesikhuluma nabo.
All right. This response, especially in Naibuga skills development. By profession, I'm a teacher. And now, as a teacher, working with kids, I've worked with kids, I've realized certain things. Ngike ngabona umntwana ongaphasi nje, athola u-0 impela, athola u-4, athola u-8. Kodwa ngambona efaka ama-tiles so amazingly. So now I want to ask, do you think there should be connection between career choices versus talent, God-given skills?
Yes.
Because if you think there should be connection, what's your take on it? What can you say?
Education versus talent.
So ngifuna ukwazi ukuthi yinto ongayisho kumntwana. Kunomntwana njengamanje uyazi ukuthi mina ngiyakwazi ufaka ama-tiles.
And he's very good.
Akazi wafundela. Why bukumalume nje wagcinele ndiyamngena. It's a God-given talent, using your hands. However, lo mntwana usesikolweni njengamanje into esesikolweni kune-physics kune-commerce
kune-history.
Ngifuna ukwazi ukuthi ke what can be your advice kumntwana onjalo othi hey I've got a certain God-given talent but it's not catered for at my school. At my school there's a certain career path engiyifundiswayo. What's your take between the two things?
Okay, so I'm going to be very honest. I'm not going to give a pageant answer. So firstly, in South Africa the very basic that you can have is a matric certificate.
All right.
So I'm not even going to lie and say, if you're talented, try and you'll pursue your talent. The very basic is a matric certificate. Sure. So whether you do have the talent or not, without a matric certificate in this country, as it is set up right now,
It's difficult.
It's very difficult. It's going to be very difficult. Musu qedile ku matric, musu nayo the matric certificate, I still encourage you ukuthi ufunde. If ukhetha ukuthi ufundele something in the line of work obona ukuthi une talent elayo.
Sure.
But what happens with education or imfundo, kuyayithweki imfundo yamazingeni aphakeme beyond matric.
Yeah.
Ikunikeza indlela ethize yokucabanga. Nendlela ethize yokubuka izinto. So ibusiness lakho ulenza ufaka ama tiles wakho ungenayo that mhlambe diploma or higher certificate will only go so far. Mhlambe uzokwenza u 1 million ngonyaka.
Okay.
Kodwa mangaba une higher certificate usubone ezinye indlela zokwenza izinto uzokwenza 10 million 20 30 double many times that. So I always encourage ukuthi education will always just push you even further. Talent enonalo mangabe usul identify ile talent lakho, great, we love that for you, but still try to make sure ukuthi imfundo uyayipusha to a certain level khona uzokwazi ukuthi kusize umdlali webhola umculi wenzani izokusiza ngoba uma ngaba umculi bazokuroba ngama contracts bazokukhokhela kahle
ngoba
they'll take advantage of you ngoba ukwazi wena ukuzifundela ama contracts wakho awukwazi ukuthi uzicabangele ngenye indlela ukuthi yabo mhlawumbe le deal bengayimisa kanje, you know. So that's my advice to everyone.
I always say that vela kusithina sonke siyofunda science.
Sure.
Kusithina sonke siyofunda maths. Noma ini ke enye ejwayelekile emphakathini.
Yebo.
Kodwa uma kuwukuthi awukwazi ukubamba izibalo nani ukwazi ukuplamba, ukwazi ukubamba amapipe. Nakho phela njobe esho nje sisi
likhona iphepha lakho
sikhona isitifiketi sakhona njobe esho ukuthi ungenza imillion ngonyaka uma singekho kodwa uthole ukuthi mase sikhona usukwazi ukungena ezinkampanini ezinkulu wenza 10 million ngonyaka ngenxa ukuthi usune isitifiketi sakhona awufundanga ke iHR ngoba iHR uyithanda uyazi kodwa nesitifiketi salento passionate ngayo noma eyitalente lakho ngoba imvamisa sicivika ngokuthi nje ngine talent nje kuphela bese siyahlala dekhe.
Okay.
Noma umculo uthanda ufunda phela ukuthi konje indlela njobe esho nje uzorojwa. Mina ngazi kahle ngoba ngiyacula ngathi bazokropa ngempela. Bazokropa ngempela nje ngoba bayazi ukuthi wena nje uthanda nje bayazi ukuthi uthanda i-microphone
pen. Yes, bazokunikeza
ke wena nje ma unikwe umbhobho kwathiwa ngena emsakazweni usakaze ujabule usakane. Ugcina unganayo phela ubala ama-hour la. Yabona? So ukufunda kubalulekile.
Okay.
Sure. Ukunqamulile usafuna ukusho something.
Ngithi zange sinda.
Would you encourage umntwana wangakini to get into radio, to do art, to do media? Would you encourage them?
Yes, definitely. Again, back to indaba ye passion and talent. Sure. I believe ukuthi sipho somuntu siyamenzela indawo.
Sure.
So definitely I think ngiyayengize ngikhulume mhlawumbe nabazali sometimes ukuthi uthole ukuthi umntwana ufuna ukwenza i-journalism and umzali akafuni ufuna kumfaka yes. No, but umntwana mayithanda leyo journalism mangabe ithanda leyo nto ayenzayo and it's pure sakhe passion yakhe uzobona impumelelo azoyithola mangabe umsakazi mangabe uyibroadcaster uzoba the next Bonang Matheba, the next Steve Harvey, the next big thing because really uNkulunkulu had set that path for that person.
That's true.
So I would encourage everyone. And as for abaya bangibuze ngendlela zokungena ukuthi ngena kanjani, I used to say a lot ukuthi the podcasting community is the future.
Yeah.
So if you feel like you've got a certain community that you want to speak to, une conversation that you want to have, start a podcast, let it grow from there. And mangaba ukuthi ngempela your future was to ultimately land up at the SABC or any other radio station, they will see your podcast and they will bring you on board.
That's correct.
That's true.
You know, we live in a time whereby njengoba sashukuma nge podcast, there are many podcasters all around.
Yeah.
So social media manje, social media
yaqhilaza.
Iqhilaza left and right.
Online.
Left and right. So nina njengoba ni nisebenza emsakazweni, I'm sure kunezinto ezinibhoundile futhi ukuthi maybe you cannot comment like this, you cannot say this, you cannot, you know. So ngifuna ukubuza la into yokuthi suka waba yini kuyikhona whereby you wanted to say something but wagcina ungakhonanga because
of you
of my job. Yeah, no, sure, 100%. But so that's why I got ngikhuluma nawe before the show started ukuthi angiceli controversy ngoba you know I have to protect my brand.
Sure. Yeah.
But also for me ukuthi ngingene ngimncane, so ngingene I social media engakabi la ikhona manje. So ngikhule vele ukuthi I know that I can't just say anything. I was in varsity when I joined uKhozi FM and I knew ukuthi I have to treat myself or carry myself in a certain way ngoba senginale responsibility manje senginale nalento nale branding associated nayo. So angikwazi nje ukuvele ngisho noma yini, even on WhatsApp I can't. There are so many things I'm getting it. Oh my goodness,
I wish.
I know.
About this, but I thought that the connector nendlela okhule ngayo, because mangulalela indlela okhule ngayo as a Catholic child ukhulela esontweni nakhona still you don't do things anyhow. So it will connect with you. Yeah, there are certain things you would wish to be engaged on. But because of who you
and
are.
And it's quite strict there.
Yeah, it is. Even I'm a guest to our
I've had a lot, but I still yazi ngikanga kusho lokhu even I think last year sasigoqunyaka on the show and then it was a highlight of mine that I shared and I remember umnikazi wayo why recorder wifi on TikTok igama lakhe had a guest owakhakaza Sibongo, I think you know him. He's in the gospel community nje naye. I think waye wabanye abantu ababeshaya iTimoyi kakhulu on TikTok. Yes. Igama lakhe I think he's got a very poetic name also. I can't remember his name.
But lo uthanda nje.
Yes. I hosted him on the show and I think he left an indelible mark. It was in the manner in which he spoke that I just felt myself, I felt moved. And wayekhuluma especially ngayo lento naye ukuthi uNkulunkulu uzokunikeza a certain purpose, but izoba khona indlela yokuhamba leyo purpose and kumele ube true to your calling. And uNkulunkulu uzokuvulela indlela. And I just that never left my spirit. So I think he's one of the people. I'm feeling so bad that I'm forgetting igama lakhe.
Kodwa ngiyambona uthi
he's a teacher. Yes, uthi. Yes. And he's doing wonderful work with providing career guidance to students. So nje he was one of those guests that I just felt like he was unforgettable. And of course, there are so many, I've done so many shows now. So I forget, but ngiyisho ukuthi my favorite shows, and especially uNkulunkulu noMuntu Omusha ngoba sibena nemtshumayelo segment. My favorite shows and favorite sermons ile cause ngumsakazi we show ngilalelile intshumayelo before ngizongena ku show. So mase ngilalela ku show manje, chances are I'm not trying to, cause ngisemsebenzini, like I'm at work, I'm not trying to be in the spirit of ukuthi ngilalele ngendlebe kamoya le ntshumayelo. But kukhona lezo intshumayelo that will just get me to be enkonzweni while I'm on the show. Gosh. And those are my favorite. I always leave my the show with my heart full. Ukuthi I'm so glad that I do this show. I get to do the work that I do.
I think we shall say ghost.
Is it so? Yes. And I remember actually even commented Woody. Igama lakhe lihle
la poetic, yeah.
Khosi Nkosi, yes, yes, I think that's his name.
Yeah. Ufaka xhakaza lapho. Ufaka xhakaza. Hani ngiyamazi abaceza unokuthi naseclassini thanda ukuba washa isithomoyi sometimes ngabanye imali lapha mhlawumbe
kwayena poetic.
Kwayena poetic, yeah. So nje, no, he's a very good guy. I know him.
Yeah.
Wow, fethu. Ungakuvaleli ngaphansi ngiyazona ukukhuluma too much phela.
Wesibali mina ngiphelela. Umshini ogayayo. Njengoba ngisisenyangeni yomama. Eh sike saba nenkinga lapho umama na uthi abashumayeli bavele beukhala lapha. One of the things engifisa ukuyibuka. Uyazi ukuthi mina senginesikhathi ngisonta. Ngalokho asonta nje ngizelwe. Lapha eksindisweni ke lokhu ngafika ngo-2010 senginesikhathi impela nje wesibali. Ungathi mungibuca ngifike nawe la. Ngithi ke okuningi ebengiku observer. Abantu besifazane ungathi thina siyekile lento ye-culture, i-cult, sizikhuliselela bona for ukubashada. Thina ungathi emasontini masibone umuntu wesifazane nje simtrainele ukuyogana. Uyabona ukuthi noma simfundise ukuthi ungahambi kanje wena ubamfazi onjani, ungakhuluma kanje wena uyogana kuphi. Yikuphi ongakuphosa kubantu besifazane, especially in relation to self-development and leading to financial freedom and independence. We are going to avoid it. Usephuza into yomuntu afford ayosekufuna behamba. Yiphi insayo ongayiphosa kubantu besifazane especially abasebancane ukuthi uma bekhula abawubeke eceleni manje undoda must. Necessarily a man must but ake bawubeke eceleni undoda must. Sibuke ke manje yena ukuthi yikuphi esingakukhuluma kwenza isense ukuze umuntu wesifazane ebone ukuthi I must rise up for financial freedom for mina, for umama ekhaya, for abantu basekhaya and also for community at large.
Yeah. No, I think interestingly enough, I think because obviously if frame of reference enginayo abantu abasondelene nami and abantu engibabonayo in my circle, and because in my circle I've just got girls were doing their things. You know, girls were just getting their own. So ngize ngikhohle ukuthi kukhona abantu besifazane aba sanako lokho ukuthi kulindeleke ukuthi umuntu wesilisa, you know, but more than anything, I always like for us to shine light on those gay that are doing well for themselves and those that are that can be used as an example. Ukuthi yababona osibanibani, they're doing it for themselves, and you just need to. Now you are here for a purpose, and that purpose may at some align with ukuthi. Une calling your mundo kumele support umyeni wakho and stuff. It may get to that, but before it gets to that, try to find your own. Yes. Try to my favorite quote, iti your talent is God's gift to you. Yeah. What you do with it is your gift back to God.
Yes.
So whatever your hands find to do, just remember Wuthi, that is your gift back to God. Eskoleni, msebenzini, try to just focus and push and remember Wuthi, uNkulunkulu created you individually for a reason. Sure. And you will find that reason along the way, and you will be impacting lives, and you will do your own thing. And I think because ngiyabona ukuthi sizogcina sivalile bakithi ngaze ngifike emzini sengiqosho
ukuthi
I continued with my life. I didn't even think ukuthi I would ever get married. And then one day I met a man who makes me see uthanda uNkulunkulu nalo for my life and, and for me. So, you know.
Ha, ha, pause. You heard that. You're ngihlangane nendoda.
Engenze.
Engenze ngabona uthando uNkulunkulu analo
ngani. Man.
I think I like that.
I'll take a pin. Ngihlangane nendoda.
It was a missed call to me.
Ngihlangane nendoda. Eyenze ngabona hayi uthando lwayo. Uthando uNkulunkulu analo ngami.
Kulungile yeka.
Yeah, no, truly, he makes me feel that, and over the years he's made me see that, and more so now. So I got engaged in March. I'm so grateful to God, especially in Jongo Mangishu. I never thought I'd get married, and I was telling my friends, just saying, "Wuti, preparing for a wedding as a girl who never thought you'd get married." So I'm naing gubo.
Very strange.
Yeah.
Women are always thinking about those things. Mm.
That's the thing. It's not all women.
Yeah.
It's not all women. Yeah, it's really not.
It's not all.
It's really not.
And it's so true. Lento buyikhuluma ukuthi. Njobe udalwele emhlabeni uNkulunkulu ukudalela umuntu nje nomuntu kuvalelwe into kuye. There's a purpose uNkulunkulu akudalele yona. There's a journey okufanele uyithathe as an individual person la emhlabeni. Ngoba elinye iqinise lokuthi akusithi sonke siyofinyelela emshadweni.
Yes.
So uma ungafinyelelanga kusho ukuthi wena yikho into oyoyenza. Ngoba ubulinde ukuthi uyoseva iphupho lomyeni. Uma umyeni engafika kusho ukuthi akho phupho oyolenza.
Kanti efike ephinde kulahle.
Hey, futhi inkosi.
Ekubisele kwaziro ke manje ubusune phupho na uthi aliphilela. Evele kujithele
phansi. And uqinisile nje uma uvuka ilanga seliphuma uthi engabuyo ngabiyo ugalela kwamabali njengoba uvuka ilanga seliphakathi manje. Mawasha izitsha kuthiwa uyirobhile kuthiwa njengoba urobhe izitsha nje engabuyo buyiwasha kwamabali. Njalo umuntu wesifazane ingane isencane ingakazi nokuthi kwethu kuthiwa inkosikazi. Iseyingane nje intombazane itshelwa ngokuthi ngabuyo unkosikazi wakabani.
But I think we need to know isibongo sikababa okwazi ukunyathela indawo ibe negalelo kanje.
No, truly.
But I obviously does not use that as a name on the card because I'm told, I mean, Nina Bonga's Ninga.
Yeah.
So, but for privacy reasons,
I think in a different way. Ngokwakho more especially nje youth manje nje, do you think how to prepare yourself to be in the marketplace for umshado?
To prepare yourself to be in the marketplace for umshado?
Okanye nje.
I wouldn't know. But I think what's important is you focus on you. You focus on you because njengoba kade esho sithi ukuthi uzongafika umshado
bese wenza njani
kanti uma ngaba you focused on yourself uzothi uma ufika ube added advantage ube added benefit you know ube isibusiso esengeziwe you know and
shuka hlamela ngikhule engicabangi nje ukuthi ngeke ngishade
I see.
Yabona lawyer work on yourself. Sibali mukhulu because nabathi thina njengamajita uma sizokhetha phela thina siyakhetha.
Yeah.
We want to see how much care do you have for yourself?
For yourself.
Yeah.
Because here we're bringing you we have a family here, we have me here. I'm a second person to you, but if you can't love yourself, if you can't do good for yourself.
Sorry, can I just interject there?
Yeah.
Also, if you love yourself, there are things you won't tolerate. Mm-hmm. There are things that you won't stay for.
Yes.
So if you've got so much love for yourself, uzokwazi ukuba sober-minded in choosing the person. In receiving.
And know when to stay.
Yes.
And know when not to stay. Yeah.
That's powerful.
And with the
deal with yourself. Work yourself.
With the proposals, we get lots of proposals.
Yeah.
So in that thing of working on yourself is going to give you the ability to filter what a proposal and entertainer, you know.
Yeah.
So Those are the, that's
so it also goes back to ngampela ngampela if ungazinaki ungazinakekeli ungacabanga ukuthi ngiyakuphi uzothatha nombani ofikayo ngoba ubona ukuthi mhlawumbe iphakethe lakhe liqinile angahlakise la ufuna ukuya khona.
Awuchoose ke manje ngalento
iyona. Yeah, ungena because of lento oyibonayo.
Akujikele ngaphakathi
umuntu. Akujikele ngaphakathi
bese. Abe nemali angakunika.
So I fully agree. Work on you, do izinto uNkulunkulu uthola ukuthi icebo kaNkulunkulu ngami iliphi ukuze usebenzele kulo. Ezinye ifikayo zikufika nje ubhizi uyasebenza. Usenze imini hayi uhleli ugoqa izandla.
Omunye wathi God blesses a vision. Not just a thought, but a vision. So ngesikhathi uzisebenza kwisibani.
Ubhokwazi wafika.
Yeah.
Iyenza into yankosazana.
Ibhizi.
Yeah, wayifica ibhizi. Ayifikanga nje ihleli. Wayifica ibhizi.
Ayi mjinta, work on yourself. Sis, now work on yourself. Asithola nesibhizi.
Eh, akube bhizi. Akube bhizi.
Akube
bhizi.
Abantu uthi, iyona engiyithanda kakhulu. Bantu bathi, ifaka le question yabantu besifazane. Ngiyayithanda lento. Omunye umuntu uthi noma ebezosithola isibusiso somshado uthi umbheke ukuthi ngiyamnika uthi uyambuka ukuthi mkhulu umsebenzi angawenzi kuyena
yeah
ngizomfaka omunye umsebenzi futhi
ngizomengezela
so slaba do deal with yourself. I think that is the part engithanda ukwedlula okaba phezulu namhlanje lo ya work on yourself
uzisebenze
work on yourself
bese ufika ngasegcineni kwe episode yethu namhlanje but engathi yeah short yeah, sure. Then the other radio is okay, you're going to meet Angie overall. Experience yakho usemsakazweni. Kukhona ukubaleka kwa-imedia for amasonto since usewenza nje nalolu hlelo. And what is it?
Yes.
Because I'm sure vela abanye abayinaka bathi hayi.
So mina again with my Catholic background, I think Pope Benedict the 16th who said this, Catholics out there are going to correct me, but he said abantu abasha must use the digital world to evangelize. Mm-hmm. This is our platform to evangelize as well. Kukhona into ekuthiwa i-digital footprint ukuthi uma ngabe usho something mhlawumpe abantu abangayizwisisi kahle elumelayo ebantwini kuthiwe i-digital footprint okusho ukuthi ngelinye ilanga iyobuya ukhunjuzwe ngalento i-digital footprint yakho-ke ibe ivangeli i-digital footprint yakho ibonise ubukhulu bukaNkulunkulu ishumayele and the platforms we have, the media platforms, and manje abefundisi abasashumayeli esikhawini umfundisi ukuthi uzozwakala esikhawini kuphela-ke imiyalezo uphelele esikhawini kodwa the media space and these platforms they spread the world across the word across the world so it's very very important for the work that churches do and I think ukuthi ebantwini abangakholwa they need to see churches in action. Sure. They need to see. Khona abantu abathi mina ngiyakholwa uNkulunkulu kodwa angiye esontweni. People need to see reasons why it is important to be in fellowship.
I agree.
Okay.
I agree. People need to see what churches do for communities.
I agree.
And I love that so much when there's outreach programs, there's certain things that churches do and they show it. They show it to the world. We are of the community and because sisemphakathini sizoyikhuphula imphakathi and you know it's ora et labora sizoveza imisebenzi kanye nezwi asikhulumizwi kuphela kodwa sizobonisa imisebenzi so we work and pray so I think it's very important all the abefundisi mhlawumbe abasane nomcabanga ukuthi hayi bo izenzani lezi zinto zenu
ngala kuma charismatics who's your favorite preacher
isn't all about let's be honest, we all love it.
Yeah. 1 minute is that gone?
No. But there's a lot of people that I do listen to, and both local and international. Mm-hmm. So yeah. I love all of them. That's my answer. I love all of them. But I think not necessarily ngithi uyi favorite preacher, but I think
Because Sashio mama. Ukhozi FM.
Yeah.
Kunjani station?
Oh, it's difficult. It's difficult. I was thinking about it in the last 10 months. We have opened our phones, opened our WhatsApp messages, and read a message from Umphathi Steshi saying, Ubanman Sashile. And obviously, we get to know prior, and the thing is, just know, and you can't share it with anyone, and it's incredibly painful.
Yeah.
Someone said also, Guti, we work with people. You see a person today, and then jiggy or someone. It's incredibly difficult. It's very very difficult. We really. It's just uguthi uNkulunkulu ke unendlela zakhe.
Yeah, that's true.
But one thing for sure that I've been saying as well to people that I've been talking to about this uguthi, if there's a person esinmangukuthwa uyibekile indube ebandla guys.
Yeah.
Epitome khona igama lesingisi kuthi epitome kusho ukuthi isibonakaliso sesigcwele siphelele saliyonto. Yabona mangabe uthi umuntu uyibekile indube ebandla it's a life well lived for me when I look at her and you know we grew up aspiring seeing her. I remember she used to to bring quite a lot of shows, Mzimkhulu.
Mm-hmm.
And you know, you just see with her, this woman loves Nas in Indaw Zasemakhaya. She wants to bring this glory to Indaw Zangakithi as well. So that's just really the sentiments I would share.
It's painful.
Yeah, and that's very.
And I'm sure it's even more painful. Kuna abantu ababengakazi bazi bahlangane naye. But umama ubekwenza sengathi. Uniyazani ningazani eduzani kodwa benento nonke ningane zakhe unento nje yokunenza ukuthi nizizwe ukuthi hawu nanga umama so kubhlungu kakhulu bathi sibonga uNkulunkulu lekho saying ukuthi usebenzile usebenzile uthe unqumalo earlier konke izinto uNkulunkulu abemphathise zona ukuthi azenze uzithululile uthululile kakhulu wasebenza kakhulu waphakamisa amagama abantu abayinqwaba namhlanje abaziwayo and it's because of her so sibonga uNkulunkulu nje ngempilo yakhe iphile kahle
yes sibonga uNkulunkulu manje abantu baye bathi mangaba lelivese lithi zalana nande lalingasho nje kuphela ukuthi physical biological children I think umuntu ozalile wanda
mama wezizwe iningi
because of the many people whose names now we know and are on our lips just because she fulfilled her purpose on earth.
Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu aniqinise nane station.
Thank you so much.
Nikwazi ukusebenza okunye ukuthi sazi ukuthi uyagula ngoba sisenethemba ukuthi usazophinda abuye siqhubeke sisebenza. But sekuwenye indaba ukuthi akasazi obuya. You know, so sikhulekela ukuthi umusa kaNkulunkulu bephezu kweni nikwazi ukuqhubeka nisebenze. Nikwazi ukushumayela iy'ndaba ezinhle zikaNkulunkulu ngamandla despite of le nto eyenzekile.
If bungesi umuntu umsakazo ngizokubuza eminye imibuzo
kodwa
You just took it out of my mouth. I'm like, Pela Auta, I'll sit again, man.
Podcast yabazalwane isikhathi njengamanje sithi mzuzu mhlanu ngaphambi ukuthi kubumbane ihora lesithupha ntambama ulwesibili ukula kuhlelo podcast yabazalwane ubunami uboniswa moto ngihambisana no ST Dlamini nezinye ihambeli zethu babunqumalo nosisi wami omuhle ngithela
ngilondwe kamasonto ocele
thank you so much for hosting me and until next time
yes
bye.
ngathi ngizame lento kusasa umuntu ngayizama. Isenza kanjani lento? Njenga manje isikhathi imzuzu umsiya. Hayi ngathi sengisebe. Enye yiyela. Yeah, right. Offense, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Your last words, pray to say spoke man, you see my socials what.
Sibali asibonge mina ngu Reverend Kukula Mandethi lapha ku social media. Sibonge ukuhlala nabantu abakhulu kangaka sengathi uNkulunkulu anganipha amandla wemadoda. Niveze especially kuwe ngibukile nje uveze lo luthando. Akhulume ngalo.
Sibongile bafowethu. Sibongile kakhulu nokuhlala nawe dadewethu. Igama lami ngulondwe egamasondo ocela umama be intokazi emhlophe, intokazi enhle, intokazi yakonqinqathela.
Saba o ama-socials wakho vele nawe.
Londiwe egamasondo ocela nje yonke indawo zinganza kwethu.
Guest yethu, your last words.
Thank you so much. It's been good. Ngiyabonga kakhulu. And yeah, one of my favorite verses is when Jesus says, I've come that they may have life and have it to the fullest.
Ten,
so yes, ngathi singaba nokuphila sibe nako chichime. Ku social media uboniswa moto. All throughout, yeah, just Boniswa Moto.
Ku yonke indawo.
Yes.
Lokuphila chichime uyamfisela nosibalo.
Yes.
Sibalo nomona. Nomona. So by the way, thank you so much. Siyabonga ukuthi uzosivakashela bekumnandi ukuhlala nawe. Ngiyafisa ngathi ngingangaba
Okay.
19 October, Johannesburg, calling out to say Malvern.
Yes.
This is all launch in Media House.
Okay. I'll probably be there.
Probably.
I know.
All right, thank you so much. See you on the next episode. uNkulunkulu anibusise. Busise onayim. God bless you.
Amen. Thank you.
But it's Malik.